UJacob noEmily bakhwele ivili. Eli vili linomda olingana no-16 ukusuka kumda wevili uya kutsho kwelinye icala. Masizobe eli vili lethu siza kucacelwa. Masilenze libe lincinci sizawukwazi ukuba neendawo zobhala apha ecaleni. Ukuba umda weli qanda okanye mandithi eli vili ulingana no-16, loo nto ithi sixelele ukuba xa usuka embindini usiya phaa kumnqa wevili uya kuthi ufumane umlinganiso ongu-18. Siyayazi ukuba lo mlinganiso ubizwa ngokuba radius. Masibhale ke ukuba yimitsi A8. Eyona nto enye into esiyixelelweyo kukuba eyona ndawo isezantsi apha kwivili ikumtsi omnye ngaphezu komhlaba. Masizobe ke siza kuthi sicacelwe. Siyabona ukuba yeyiphi eyona ndawo isezantsi, nantsi ndiyifaka umbala. Le ndawo isezantsi iphezu komhlaba kumgama omngakangowani. Enye into esiyixelelweyo kukuba masiqikelele ukuba umlinganiso womgama uJacob noEmily abakuwo ngaphezu komhlaba ubonakaliswe njengegraf kasayin kunye nexesha. Xa ke ngoku ixesha lingu-0, loo nto ibonisa ukuba ivili lipha kulaa ndawo isezantsi. Bhala isibalo sakuthi simele u-H umgama ongaphezu komhlaba. Ingathi ikhona ke into endiyilibeleyo endingayifundanga apha kumbuzo wam, makhe ndiyojonga kwakhona bahlobo bam. Oh, nantsi indawo. Kuthiwe apha eli vili lihamba kangange-revolutions ezintathu ngomzuzu. Yaye ixesha linikezwe lakwimo yee-seconds. Ngoko ke kufuneka sibhale isibalo esimele u-H. U-H ongaphezu komhlaba simbhale ngokwemo yexesha. Masiqale sitshintshe isantya esi ivili lethu lijikeleza ngaso. Silise kwimo evumelana nephawu yexesha lethu le 80 seconds. Ukuba sine-revolutions ezintathu kwimizuzu eyi-60. Loo nto ifana nokuba i-revolution enye ithi ifumaneke kwimizuzu eyi-20. Ngoba ukuba uno-60 umhlulahlule ngo-3 uya kuthi ufumane u-20. Ngoku ke enye into siyaziyo kukuba i-revolution enye ilingana neqondo elingu-360. Lo 360 degrees iza kuba liqondo elingu-360 kwimizuzu eyi-20. Masihlulahlule ke ukuze sizawukwazi ukuyibeka ngokweyona yena ndlela isombululekileyo. Loo nto ithetha ukuba sakuthi sibe namaqondo ayi-18 kwi-second enye okanye mandithi kumzuzu omnye. Besinothi sibhale nangolu hlobo sithi i-revolutions ezintathu kwimizuzu eyi-60 ilingana ne-revolution enye kwimizuzu eyi-20. Ize loo nto iphinde ilingane neqondo u-360 kwimizuzu eyi-20 xa ke ngoku iseyike yona yena ndlela ifundekayo okanye mandithi eyona ndlela isombululekileyo sibe neqondo u-18 kumzuzu omnye. Loo nto ithethe ukuba sihamba kangangamaqondo ayi-18 kwixesha elilingana nothi. Okanye mandithi sizoba no-18 ophindaphindwe ngothi ngoba kaloku uthi uyatshintsha. Loo nto ithetha ukuba xa sisithi uthi sithetha ngokuba ixesha linganguye nabani na ukusuka ku-0. Masize apha kwivili lethu sizame ukuzoba masizobe ke bahlobo bam ukuba sizoba iqondo lethu iza kuba ngubani elaqondo. Into efuneka siyazi kukuba uhamba amaqondo amangaphi. Sithe uhamba amaqondo ayi-18 kumzuzu omnye. Loo nto ithethe ukuba iqondo lethu liza kuthi libe ngu-18 ophindaphindwe ngothi okwimoya degrees. Masizame ukujonga ukuba singakwazi na ukufumana lo mgama okanye lo mlinganiso ka-H abe kwimoya yexesha okanye ngokwendlela enexesha. Into yokuqala ekufuneka siyazi kukuba ngubani umlinganiso ukusuka pha kula 1 meter okanye mandithi kula mlinganiso ungu-1 ongaphezu komhlaba uya kutsho kulaa ndawo ndibeke kuyo umbala okheli. Into yokuqala siyaziyo kukuba ngaphandle kwevili lethu sino-1 sakugqiba phangaphakathi sibe no-8 ngoba kaloku u-8 ungulo usuka embindini uya kutsho kumda wevili. Loo nto ithethe ukuba siyayazi ukuba ngubani umlinganiso walaa ndawo ndiyibhale phaa. Kwakhona masizame kweli cala lisekunene ngubani umlinganiso ngaphezu komhlaba. Masimbize ngokuba H. Yaye lo H ukwalingana nalo mlinganiso ulapha ngasekhohlo. Masimbhale phaa abe ngu-H. Into sifuna uyazi kukuba ngubani la H. Ukuba lo mlinganiso ngu-H, ngubani la mlinganiso nimfaka umbala okheli ngoku? Lo mlinganiso ndimfaka umbala okheli ngoku iza kuba ngu-9 uthabathe u-H. Ngoba kaloku siyayazi ukuba la mlinganiso usuka phaa kwela chaphaza lam uya kutsho emhlabeni ulingana no-9 ngoba besino-1 odibene nomlinganiso osuka embindini oya kutsho kumda ongu-8. Ngoku siyayazi ukuba ngu-9 uze uthabathe u-H umlinganiso walaa ndawo ndiyifaka umbala opink. Ngoku zintoni esizaziyo kunxantathu wethu? Siyalazi elaqala, siyalazi neqondo lethu elingu-18T. Yaye siyalazi nelaqala lide ngoba kaloku elaqala lide lisekwalingana no-8. Ngoku ke masijonge ukuba amacala wethu angobani xa sithi siwanxulumanise neqondo lethu. Into masiyenze masizobe iqondo u-90 aphezantsi. Ukuba uyajonga uzawubona ukuba eli cala lingu-9 uthabathe u-H lisecaleni kweqondo lethu. Yaye elaa cala lingu-8 limelelelene nelaa qondo lingu-9. Ngoku singathi sihambe siye kusokothowa sijonge ukuba yeyiphi into ethi isinike unxulumano lamacala, icala elimelelene neqondo necala elimelelene neqondo u-90. Sakuthi sisebenzise ukhosi ngoba kaloku ukhosi yasixelela ukuba sisebenzisa ukha. Loo nto ithetha ukuba eli cala limelelene neqondo uza kuthi ulihlulahlule ngela cala lide likanxantathu wakho. Siza kuthi sibe nokhosi weqondo u-18T ulingana no-9 uze uthabathe u-H umhlulahlule ngo-8. Singathi sisombulule okanye senze u-H ukuba ibe nguye okhokhelayo apha kwisibalo sethu. Singathi siphindaphinde ngo-8 macala mamabini ukuze simsuse ngoba kaloku eyona yena nto sijonge kuyo kukuba sifumane laa H. Siza kuthi sibe no-8 ophindaphindwe ngokhosi weqondo 18T ngasekhohlo. Size ngasekunene sibe no-9 kuthatyethwe u-H. Loo nto ithethe ukuba sithatha la 9 simsa ngasekhohlo siza kuthi sifumane u--9 odityaniswe no-8 cos weqondo u-18T olingana nothabatha H. Kodwa ke asifuni u-H o-negative, sifuna u-H onodibanisa. Loo nto ithethe ukuba sakuthi sihlulahlule macala omabini ngothabatha. Sakuthi sifumane u-H ukuba ulingana no-9 uze uthabathe u-8 cos weqondo 18T. Sifumene ke impendulo ngoku ngoba kaloku siyenzile eyona nto besixelelwe ukuba siyenze, le yokuba masibhale u-H lo mgama ongaphezu komhlaba ngokwemo yexesha. Kumboniso olandelayo ndizawuqhubekeka ke bahlobo bam.